Mbaraka jambu nini nini yenda mbure mbaka sinarukwari kwari mbonyo mbonyo.